shaqalaha digu haba inta tayinta hagaajintooda helanidi iyo tababarkooda siyaasadda lagu hagaayo
Adduunyadu horay u gaartay.